Ngoku uba umongameli ukumkani ukhomba mna kuqala ndaqonda enyanisweni kuyanyanzeleko kokuba uyabona ke xa kubethwa iintonga
hayi
kuye kuthunyelwe bawo athi inkwenkwanane encinci ezawuhamba ithesta namadoda malibonge igama lenkosi izithi sakubona okokuba oyena yena unamandla kula madoda kuliwa nawo ngomphi ze kubuye ke ngokuza amadoda aqhela ukulo malibonge igama lenkosi sisemngcwabeni malibonge igama lenkosi sisemngcwabeni ifemeli yakho wethu kutshiwo ke uba ubacacise kakuhle apha bathi uYesu udinga emngqamlezweni zinkosi zam kwasuke kwatyeka indoda eyodwa phakathi kwamadoda amaninzi behamba noYesu malibonge igama lenkosi yathi akukwazeki okokuba inkosi yam lingatshoni ilanga isahleli kulaa ndawo ikuyo malibonge igama lenkosi ithi ivangeli kathixo uba ubhishophi yangathi iyazithengisa le ndoda yathi maqhalanga ndityeni yabheka kambi kwindlu kakumkani upilato ithi ivangeli kathixo yafika le ndoda ibophe umbhinqo wamfitshane kodwa yaziqalela into eni okokuba inkosi yam ayinakulenga emngqamlezweni ndikhona malibonge igama lenkosi ithi ivangeli kathixo xa ingena le ndoda inyoshezela engathi yinjetya yamaqanda yabheka kambi kookumkani kumadoda ayikekayo kubabulali bakwayo bakwayuda kodwa yancama ubomi bayo ngenxa yekumkani yayo asiboboni abhadumeyi abaphilisiweyo kule ndawo asiyiboni indoda ibihleli ngqiba echibili lasebhetesta bafika uYesu wayinceda kunamhlanje uYesu udinga emngqamlezweni ayikho le ndoda femeli yakho wethu okokuba bendiza kushumayela bendizawuthi uYesu ugcwatywe ngabantu abathandathu eyi malibonge igama lenkosi isingathi uNikodima bekhona apho malibonge igama lenkosi laa ndoda yathi Yesu ndingenza njani ukuze nam ndingene ebukumkanini yabonakala emva kwexesha sele uYesu efile yathi kuyanyanzele kokokuba lowo wandisusayo ebukumkanini bobuxegu wandifaka kobenyaniso ndihambe ndiyomngcwaba malibonge igama lenkosi babendiza kwenza itimba enzathi yangcwatywa inkokheli galela umhlaba inkokheli malibonge igama lenkosi ayithunduze inkokheli isaphila yho xelesidonke yaxa kumnikazi wayo bawubhishophi ithi le mbali yam lo mfo lona wayingomba le donki eyibeka amasaka emqolo engaqali malibonge igama lenkosi yasuke le donki yathi sakubona isithunywa sikathixo phambi kwayo yem idonki akaboni umnikazi wedonki kokuba idonki ibona isithunywa yathi sakuma wangena kuyo lo mfo ngemvulo
eyi ingxalo
malibonge igama lenkosi ithi sakudikwa le nkosi ile donki yayo yaqona uba zizinza yenzela umhlola ke le donki ndizayirhombela kule ndawo imekuyo malibonge igama lenkosi ithi ivangeli kathixo yathatha ibheki le ndoda nefoshona yathi namhlanje uzandibona kakuhle ke donki idini kudala ndikwenzela incela yagrhomba le ndoda ithi sakugrhomba bawugaba wayeusehla umngxunya xa ingabonakali idonga idonki ingene phakathi emngxunyeni yathatha le ndoda ifosholo yagalela mngxunyeni isithi yayingcwaba le donki ithi ivangeli yam yasuke le donki kahlala umhlaba emagqeni imali ezidlekile uyahla umhlaba uyangena ezinyaweni iphinde iphakamisa inyawo
my god
kodwa namhlanje sizothi uYesu ubheka engcwabeni siyarhalela okokuba ze sikhumbule bawo atsho okokuba akafangu Yesu. Malibonke igama lenkosi. Imistake esiyenzayo kucinga fanokwa uYesu ufila akafangu Yesu kodwa usuke wathatha umphefumulo wakhe wawugcinisa kuThixo.
Hey God.
Hey.
Kwilizwi lokugqibela uthe ezandleni zakho bawo ndiyawunikela umoya wami. Malibonke igama lenkosi. Ndifuna ze sijonge isandla ke family yakho wethu. Asifani le fridge bawugaba isandla. Awugcina into for ixesha elide. Uyigcina into for temporary.
My God.
Hallelujah.
Malibonke igama lenkosi. Kwaku Yesu xa ebhekisa ubomi bakhe ezandleni zikaThixo uyayazi okokuba uzawubuya buye azowulanda.
Hey.
Yes.
Babe ufake fridge ekuzawuphela inzuko. Hey, alibonke igama lenkosi. Siya ndizokushumayela. Kodwa nje ndivulela iinkokheli. Femeli yakho wethu. URespa wasenzela umhlolo. Malibonke igama lenkosi. Basakwanyana bakhe bawukumkani. Bethathwa babhatalela ityala likaSawule. Owenza ububi uSawule engake saphila. Wathi asakubhubha suka amadoda ebexabane noSawule athathwa onyana bakaSawule.
Hey.
Sesibajonge koonyana bakaSawule okokuba bazenjani babe ngoonyana bakaSawule kuRespa. Asikho kuloo nto. Malibonke igama lenkosi. Ndithi ivangeli kaThixo athathwa namadoda aqhonywa emnqamlezweni ibingaqali le nto ngoYesu kodwa ibigqibelisa. Athe sakhonywa emnqamlezweni namadoda wasuka uRespa akafumana kuphumla akafumana konwaba. Ithi ivangeli kaThixo wamane ukuma phezu kwemizimba yoonyana bakhe ephekuza amakhalanga. Wenza njalo Simon. Yenza njalo nendoda. Yasekirene. Ithi ayisoze inkosi yam ityiwe ngamaxhalanga ndisekhona. Malibonke igama lenkosi. Kukhona abantu femeli yakho wethu abathi inkokheli bamfundisi isakuhamba ngenyawo basuke bahlekise ngayo endaweni yakwababa inyeni. Akuhlekiswa
ngenkosi.
Malibonke igama lenkosi. Akwenziwa show off ngenkokheli
ndoda.
Malibonke igama lenkosi.
Amen.
Yabo yika ke onyana bendoda eyathi yathi sazivisa kamnandi.
Hayi
manti kanikobisa. Ndilese gqithi ndiyakuyibisa. Malibonke igama lenkosi. Ithi ivangeli yamba ukumkane yasuka le ndoda isawubona ubuze bukayise yayobiza abakhulu bakhe yazohlekisa ngayo. Bathi xa besiza abakhulu bakhe beza bephethe ingubo benza ngomfa femeli yakwethu. Yenziwa njalo kakade inkokheli.
Hayi
funa iinkokheli ezathi inkokheli xa ithe yatyibilika.
Oh.
Ide!
Iyafihlwa
inkokheli. Malibonke igama lenkosi. Iyakhuselwa inkokheli. Malibonke igama lenkosi. UYesu namhlanje uyofakwa engcwabeni. Andirhaleli ukusondela kwilinene. Malibonke igama lenkosi. Ndiyakhangela bawukumkani. Ndiyabona uba sonke sombathe ilinene. Kodwa ikhona into ethi apha kum asiwuqondi umsebenzi welinene. Kodwa ithi ivangeli kaThixo xa kuyangena uYesu engcwabeni femeli yakho wethu ababefileyo batyekezelwa ngaphandle ngamangcwaba. Wamangazeka umhlaba okokuba ngumntu onjani lo ozongena apha emhlabeni engafanga. Babenza ushumayela benza athi inkokheli iyakhuselwa kuKristu inkosi.